and your sister is out. Come out. They laughed before my flag and your sister is out. Come out. They laughed before my flag and your sister is out. Come out. They laughed before my flag and your sister is out. Come out. They laughed before my flag and your sister is out. Come out. They laughed before my flag and your sister is out. Come out. Lord. Hey lol. Hayi bafowethu. Makhona ngomgcobo ikhona nje ngicela ukuxolisa bafowethu. Nami ningabe seniyaxakeka ukuthi hawo le ndoda kanti inoshuna bangaki lapha. Isiginqa sishintsha. Kunde shintshe nokucula. Hayi bafowethu ngithele nami ange ngigwebe ngazo zonke nje kulonyaka. Nje ngiveze ukuthi ngiqhawe khona la. Kwela semahlabo le phansi kondweni. Yize nje bafowethu ngizonitshela lokho kungafanele ngabe ngiyamtshela khona. Makhona impela ogcobeka ikhona bafowethu. Le nto esengiyenza manje. Hayi. Noma makhona ongilandelayo asazi bafowethu.
Shananzeka nyamuka ifampani makheka ayenjaka michumba yakunanzeka hayi wanuna benamunyoshela imitirwa yena ayenjaka nesiqindi sa yena famba kana so hayi shanyoshisa nemitirwa yena ayenjaka kalembrilithi
insana